Intliziyo kaNkulunkulu iyafunwa uze uyithole indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Uma abantwana bakaIsrael baphuma eGibhithe after uNkulunkulu demonstrated his power phambi kwaFaro, abantwana bakaIsrael babona amandla kaNkulunkulu. But i-challenge kwaba ukuthi iGibhithe lalihleli kakhulu kubo ngale ndlela yokuthi uma ngabe kuhamba uvaleka, instead yokuthi bathi lo nkulunkulu osikhiphile eGibhithe simbonile avula ulwandle, basho njalo bona. Uma ngabe kuvaleka bebavele bacomplaine kuMose. There was a sign yokuthi bebangamkholwa uNkulunkulu. Nikhona manje? Now la eksindisweni noma la insindisweni kunezinto uNkulunkulu angeka kwazi ukompromisa, no matter how much uNkulunkulu sithanda kangakanani. Kukhona izinto uNkulunkulu angeka kwazi ukuzenza. Number one, uNkulunkulu akakwazi ukuphula ama principles akhe because of his love. Because he loves us, so now God will bend his laws, God will break his principle. Uku accommodate it, ngeke kuze kwenzeke. UNkulunkulu, uNkulunkulu osebenza ngama principles. UNkulunkulu umisile imithetho. Imithetho is there to guide us. Imithetho is there ukusenza ukuthi sikwazi ukuunderstand inhliziyo kaNkulunkulu. Now uma ngabe sithi namhlanje ubusuku bokuvulwa kweminyango, kuzwakala kuyinto enhle futhi emnandi, excited vele, it's very exciting. Imagine ulala namhlanje awusebenzi, mawuvuka kusasa uthole i-email noma uthole i-call noma uthole i-message ethi sofumene umsebenzi. Akukho mnandi? Kumnandi. Imagine ulala namhlanje une 2 series uhamba ngeenyawo, uyavuka kusasa kuthiwa une 5 series. Ngi-serious kabi njalo. I-2 series phela inyawo uhamba ngazo, uhamba ngeenyawo ezimbili. So now uyavuka kusasa kuthiwa une 5 series, ushanje ngemoto kanokusho. Imagine uyalala namhlanje ku-2 room wakho noma emkhukhwini wakho Nkosi yami, elithi nalibalela izulu uthi eNkosi ngiyabonga ukuthi lisathe ukubalela. Makuna izulu ngisho usemsebenzini uwe uthi oh Nkosi yami kaze umuntu uyofika kunjani. Ngeke uyazi, ngeke uyiqonde le nto uma ngaba kwazi uhlala emkhukhini onethelayo. Hey, umkhukhu uyastressana onethayo. Uthi usalele kamnandi, izulu ishaya kamnandi, imvula ukuthi wa emazenkeni. Uthi la uthi ukuthatha khona ufike nje i-drop ebandayo ifike ithi nto. Uvuke uthi Nkosi yami liyana, kanti buso yilo buthongo. Now imagine ulale kumkhukhu onjalo, uvuke ngakusasa usuhlala ku-10 room. Ngifuna ukubonisa ukuthi uma uNkulunkulu evula iminyango uyivula kanjani. Number one, uma lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyasivulela iminyango, asikuunderstandini ukuthi ukuvuleka kweminyango kahle kahle kusho ukuthi. Number one, uma uNkulunkulu evula iminyango, when God opened doors, it means God is taking us to a new season. Because ngale kumnyango, when God opened doors, amanye amagama uNkulunkulu introduce a new season. Now nayi ke into engishaya sithi suku season, kodwa uNkulunkulu abe avula i-season kwi-season. Angazi noma yezwakala lento engizama kuyisho na. Sithi suku i-season, kodwa uNkulunkulu avule umnyango we-season entsha. Amagama uNkulunkulu introduce a kwi-season while suku season, ngoba sekuyi-season manje. 2024 is the year of abundance abundance of rain, unkulunkulu athi I'm opening new doors again. Now amayamagama unkulunkulu is introduce ngama seasons awu-2 noma awu-3 nge season eyodwa. So why unkulunkulu enza lokhu? It is because unkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakhe uyafisa ukuthi abantu bakhe baphumelele bakhulume kahle ngaye bebabaze igama lakhe. Unkulunkulu uyaqonda nako ukuthi uma ngabe singaphumeleli nathi asikhulumi kahle ngaye. Hallelujah. Futhi unkulunkulu uyaqonda naye ukuthi if abantu bakhe bangatholi ibusiso, unkulunkulu uyalahlekelwa abantu umbuso wakhe, abantu bayimbuso nobumnyama. Ayibonga inkosi. Now makuthiwa unkulunkulu uvula iminyango namhlanje, kusho ukuthi ke kukhona iminyango okufanele ukuthi ngabe sesangena kuyo kodwa sikangeni. Abanye kuneminyango ufanele ngabe kade wangena kuyo kodwa kuvaliwe, and sometimes uyayifila lento ukuthi yazi la ngikhona kahle kahle manje ufanele ngabe ngikhona. Ngithi mina mawumuntu othandazayo, umuntu okhulekayo, umoya wakho ngaphakathi uyakutshela ukuthi la ukhona bekufanele ngabe usekhona. Kunomuntu osahamba ngeenyawo kufanele ukuthi ngabe usuyadrayiva. Kunomuntu ohlala emqashweni kufanele ukuthi ngabe usunomuzi wakho. Ayi moyo ongcwele. Kunabantu Nkosi yami abahlezi batsheleka baboleka iy'mali, kufanele ukuthi ngabe unezimali zakho kodwa somewhere somehow usathane kunalo mnyango awuvalile. Wathi usathane uzolebe nje uthandaza kodwa kuzukwenzeka lutho. Unkulunkulu wakubona ustrugglisha, wayesethi unkulunkulu awulo open doors. Maye sethi unkulunkulu awulo open new doors. Usethi unkulunkulu uzakufaka kusizini obongakafiki isikhathi sokuthi ungene kuyo, noma ngizokufaka kusizini osondlulelwe wena isikhathi. Uyabona uSara lithi iBhayibheli wayesendlulelwe isikhathi. Unkulunkulu wa-introduce a new season eyafike yenza ukuthi uSara nalabe kuvaleke khona kuvule. Thana vula Nkosi, vula moyo ngcwele. Angahambi kakhulu, asambeni ngeverse Matthew chapter number 3, asiqale ku-Revelations. Revelation chapter number 3 verse 7 to verse 8. Ngizoba manje abe mathathu mane mahlanu. Yes. Asiqale ngo-Revelations. Revelations chapter number 3 verse 7 to verse number 8.
Incwadi yesambulo chapter number 3 verse number 7. Nakuyo ingelosi yebandla laseFiladelfia.
Asikubambeni ke lokhu, nakuyo ingelosi yebandla, nakuyo ingelosi yebandla laseFiladelfia.
Loba ukuthi,
loba Johane ukuthi,
naku akushoyo ongcwele,
naku akushoyo ongcwele,
oqinisileyo,
oqinisileyo,
onesihluthulelo sika Davide,
onesihluthulelo sika Davide,
ovula kungavali muntu,
ovula kungavali muntu,
novalayo kungavuli muntu,
kanti futhi novalayo kungabikho ovulayo.
Uthi,
in other words, uyavula, mayevulile akekho ongavala.
Oh Jesus.
Uma evula umnyango wawuthi nge, akekho ongawubuyisa. Othi uyawubuyisa uyawuvala, uphinde lo mnyango uvuleke. Athi uyawuvala lo mnyango umphushelele. Ngamanye amagama, ovulayo akekho ongavala.
Novalayo kungavuli muntu.
Hayi moyo ongcwele.
Uthi,
ya
ngiyayazi imisebenzi yakho.
Lalela ke sekungoba naku okushiwe yingilosi yebandla base Philadelphia. Ngoba ibandla nebandla linengilosi kubambe lo ngizosengena deep kule nto kanti ngifuna ukungena kule. But ke kuhle ukuthi ibandla li understand into ukuthi each and every church has an angel.
Amen.
Eagle Mountain has an angel.
Amen.
There's an angel efika njalo yehle njalo la every service sibana iyehla ingilosi yase Eagle Mountain. Ibuke konke okwenzakalayo. Sometimes iyehla ngamandla, iyehle ngomlilo. Asebenze uNkulunkulu bathi abantu he washisa ushabalala namhlanje kanti bekwehla ingilosi.
Jesus.
Nikhona manje.
Amen.
Ibandla nebandla linengilosi yalo. So now, naku okushiwo yingilosi yebandla lase Philadelphia.
Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho.
Uthi uNkulunkulu uyayazi imisebenzi yakho.
Bega ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo.
Bega ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo.
Ongena kuvalwa muntu.
Lo mnyango awuyikuvalwa muntu.
Kokuba unamandla amancane.
Le ngathi singahlala kule ukuthi awuyivalwa muntu.
Jesus.
Ngithanda lento yokuthi lo mnyango uNkulunkulu awuvula namhlanje akekho ozovala. Nongakubona athi wayena wayena ngoba yena anani ayikuyogcina ngokukhuluma angeke akwazi ukuvala ngoba umnyango ovulwe uNkulunkulu akekho onamandla okuvala mayevulile yena uvulile ukuthi abantu bayathanda ukuthi abantu bayazonda ukuthi abantu banejelasi akanandaba yena nakavulile uvulile. Nangu okushiwo yingilosi yebandla lase Philadelphia. Ngiyayazi imisebenzi yakho.
Bega ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo.
Philadelphia bega ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo.
Ongena kuvalwa muntu.
Lo mnyango awuyikuvalwa muntu.
Ngokuba unamandla amancane.
Ngokuba bandla nase Philadelphia ngiyawazi amandla akho mancane.
Kanti waligcina izwi lami.
Kodwa noma unamandla amancane, kodwa naku engikuthandile, unamandla amancane kodwa izwi lami lona uligcinile.
Kawuliphikanga igama lami.
Awuliphikanga igama lami.
Oh Jesus.
Amaye amagama amandla akho mancane kodwa okumnandi nokuhle ukuthi izwi lami uligcinile. Number 2 nanokuthi awuliphikanga igama lami. Kanjani isukuthini lento awuliphikanga igama lami? Uthe unamandla mancane ungakwazi ukwenza ezinye izinto kodwa walilonda izwi. Unamandla mancane ezinye izinto awukwazi ukuzenza. Abanye abantu benza izinto ezinkulu, wena unawo amandla okwenza izinto ezinkulu kodwa izwi lami uligcinile walilonda. Ulilondile izwi lami, awungiphikanga. Ngamanye amagama, awulinxubanisanga izwi lami. Ushumayele izwi Philadelphia, uthole izwi elingaxutshanisiwe, uthole izwi njengoba linjalo. Ngenxa yaloko yokuthi izwi ulilondile waligcina, ngimisile umnyango ovuliweyo phambi kwakho. Akwathi ngena Eagle Mountain, ngena. Unkulunkulu umisa umnyango ovuliwe phambi kwakho. Qedelela sihle. Usufikile?
Amen.
Phinda futhi.
Bega ngimisile phambi kwakho.
Bega ngimisile phambi kwakho.
Umnyango ovuliweyo.
Umnyango ovuliweyo.
Ongena kuvalwa muntu.
Ongena kuvalwa muntu.
Ngokuba unamandla amancane.
Ngokuba unamandla amancane.
Kanti waligcina izwi lami.
Kanti waligcina izwi lami.
Kawuliphikanga igama lami.
Noma sebakutshelile bathi khona omunye ngale hayi uyazenza imangaliso yazo athenda kayi 1 kayi 2 impilo yakhe ishintshe kodwa uhlalile wabekezela wagcina izwi. Awulinqubanisanga izwi lami. Izwi lami ulilondile. Sebathi nake aziyenzeka ngale banikezwe izinto ngale kodwa wathi cha ngiyahlala la. Wahlala unamandla amancane ungakwazi ukwenza ezinye izinto abanye abantu benza izinto kodwa wena wahlala ngenxa yalokho uthi ke pheka ngimisile umnyango ovulekile phambi kwakho akusadingi nokuthi uvule umnyango already mina senguvulela umnyango okwakho wena ukungena ngena uthathe okufuna. Oh, Nkosi yam Jesus. Isaiah 22:22. Jen makhelwane khona la siya khona. Khona la siya khona makhi. Uboyibamba le flight bayengabe isa reverse. Uma reverse yamba kancane kodwa once you had to take off. Isaiah chapter number 22 verse number 22
incwadi ka Isaiah chapter number 22 verse number 22
yes
ngiya kubeka isihluthulelo sendlu ka David ehlombe lakhe
phenda futhi
ngiya kubeka isihluthulelo sendlu ka David ehlombe lakhe
phenda futhi
ngiya kubeka isihluthulelo sendlu ka David ehlombe lakhe
uzawenzani
ngiya kubeka isihluthulelo
nakho ke khani kuzwakale kahle beyingezwakale ngiya kubeka isihluthulelo sika David ehlombe lakhe
uya kuvula kungavali muntu
Revelations ungale uIsaiah ungale ku Old Testament kodwa usakhuluma into eyodwa
Oh Jesus
uthi ngiyavula akekho valayo akwake nimshaleni izandla uNkulunkulu
Oh Jesus
Katalelo 22
uyakuvula kungavali muntu
uyakuvula kungavali muntu
avale kungavuli muntu
avale futhi kungabikho ovula Waye Jesu muhla uphinde 22
Ngiyakubeka isihluthulelo
Ngiyakubeka isihluthulelo
Sendlu ka David ehlombe lakhe
Cela umuntu ophethe isihluthulelo umuntu ophethe ikhiya Oya shasha fike uthole indlu Hawu mshana Ukwazi ukuthi Ushumala umetwa ihluthulele ngifuna ukuthi nibambe kahle le ihluthulele lezokhiya these are bunch of keys ihluthulele ngifuna ukuthi uyibambe lento 22
ngiya kubeka isihluthulelo sendlu ka David ehlombe lakhe
ngiya kubeka isihluthulelo sendlu ka David ehlombe lakhe
Uya kuvula kungavali muntu.
Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu ka David ehlombe lakhe. Uya kuvula kungavali muntu. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu ka David ehlombe lakhe. Uya kuvula kungavali muntu.
Avale kungavuli muntu
aphinde futhi avale kuphinde futhi kungavuli muntu
Oh Jesus
uya kuvula kungabikho ovala avale kungabikho ovula
Oh hallelujah
kodwa okhiya bayawubekwa ehlombe lakhe
Oh
izihluthulelo ziyawube ezendlu kaDavid ziyawubekwa ehlombe lakhe.
Ngizoyichaza le. Ngizoyichaza lento ezihluthulelo ebekwa ehlombe. Lapha nje ngenzela ukuthi abantu ba imiqondo ikwazi ukushesha babambe. Kahle kahle uma kukhulunywa ngezihluthulelo asiqedelele. Ngizoyichaza mase ngiqedile. 22 umqede siphinda futhi umphindi wokugcina. Ngicela ningilalele bazalwane.
Ngiya kubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe.
Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe.
Uyakuvula kungavali muntu.
Uyakuvula kungavali muntu.
Avale kungavuli muntu.
Aphinde futhi avale kungavuli muntu.
Hallelujah.
Bamba elokugcina bese ngihlanganisa. Inkosi yami. Akubamba kwabase Korinte bokuqala 16:9. 1 Corinthians chapter number 16, verse number 9. Ngizama ukuhlanganisa amavesi. Akhuluma ngokuvula. Ngifuna ukwathekulisha in all angles. Physically, spiritually. 1 Corinthians chapter number 16, verse number 9.
Incwadi yabase Korinte bokuqala, chapter number 16, verse number 9.
Yebo.
Ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza nabamelene nami baningi.
Ngokuba ngivulelwe umnyango
omkhulu
owenze njani
wethuba lokusebenza.
Qale phansi kuverse number 9 umfunde wonke.
Ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu.
Ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu umpostoli Paulo obhalayo.
Wethuba lokusebenza.
Ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza.
Nabamelene nami baningi.
Now understand lokuthi uma ngabe uNkulunkulu engivulela umnyango noma enginuka ithuba lokuba ngisebenze. Baba baningi futhi nabamelana nomsebenzi kaNkulunkulu.
Hey Nkosi yam Jesus.
Kodwa umnyango wona uNkulunkulu uvulile. Kodwa kukhona abamelana nokusebenza kukaNkulunkulu. Kukhona abamelana neminyango evulwa uNkulunkulu. Now nayinto abangayiqondi ukuthi umnyango awuvulile akekho onamandla wokuvala. Ngamanye amagama abamelana nathi, abamelana ne-Eagle Mountain, abamelana noshabalala badlala ngesikhathi sabo. Ngoba lo mnyango waseThekwini angivulelanga kodwa kuvula uNkulunkulu. So umnyango ovulwe uNkulunkulu akekho ongawuvala. Ukuba sisebenzele inkosi. Aliphinde le verse.
Ngokuba ngivulelwa umnyango omkhulu.
Yeah.
Wethuba lokusebenza.
Hey.
Nabamelene nami baningi.
Nabamelene nami baningi umpostoli lo eCorinth. Asibambe besibili. Bese sithatha eyokugcina Isaiah 45. 2 Corinthians chapter 2 verse 12. Lama verse ngicela uwabambe.
Incwadi yesibili kwabase Korinte chapter number 2 verse number 12.
Yes.
Kepha mhla ngifika eTrowa ukuba ngishumayele ivangeli lika Christu. Ngivulelwe umnyango enkosini. Angibanga nakuthula emoyeni wami. Ngokuba ngingamfumananga uThithu umzalwane wami. Kodwa ngavalelisa kubo ngaya eMakedonia. Kodwa makabongwe uNkulunkulu. Osihola njalo odendweni lokunqoba kuKristu nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke.
savula iminyango uNkulunkulu lokushumayela iminyango yokushumayela ivangeli. Isaiah 46 verse 1 ngiyavala ngaleli sengena endabeni. 46:1.
Incwadi kaIsaiah chapter number 46 verse number 1. Upheli uyaguqa, unebo uyakhothama, izithombe zabo zingeze zilwane neze zinkomo, enibathweleyo bangumthwalo.
Ngithe 45:1.
Incwadi kaIsaiah chapter number 45 verse number 1.
Yebo.
Usho kanje uJehova.
Usho kanje uJehova.
Kugcotshiweyo wakhe kukhoresi.
Mhm.
Osanda sakhe sekunene ngisibambile ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe.
Yeah.
Ngithukulule izinkalo zamakhosi. Ngivule iminyango phambi kwakhe. Amasango engabe esavalwa.
Hayi, phinda futhi sisukufunde kahle manje.
Usho kanje uJehova kugcotshiweyo wakhe.
Cela nilalele kahle bazana, nilalelani, lalelani. Usho kanje uJehova
kugcotshiweyo wakhe.
Kugcotshiweyo wakhe.
Kukhoresi.
Kukhoresi.
Osandla
sakhe sobumnene ngisibambile.
Ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe.
Ukuba ngehlule izizwe phambi kwakhe.
Ngithukulule izinkalo zamakhosi.
Ngithukulule izihlalo zamakhosi.
Ngivule iminyango phambi kwakhe.
Ngivule iminyango phambi kwakhe.
Amasango angabe esavalwa.
Amasango angaba savalwa. Namhlanje ke ningivumelani ngimemezele ukuvuleka kwamasango angabasaphinda valwe. Ngoba kunamasango kufanele ukuthi ngabe sesingenile kuwo kodwa inkinga avaliwe. Namhlanje uNkulunkulu uthi uzovula iminyango, angagcini ngeminyango avule namasango angabasaphinda valwe. Ngoba iBhayibheli lithi ofulayo akekho oyovala lavulekho nalavalekho akekho oyovula. Usho kanje ufakazwe iqiniso, ubani lo umprofeti akhuluma ngaye u-Eliakimi athi ngiyawubeka izihluthulelo ehlombe lakhe, lavula khona akekho yokuvala nalavale khona akekho yofula. Ubani lo mprofeti akhuluma ngaye? Ubani lo obukhulunywa ngaye? Umprofeti uprofeta ngoJesu angakafiki. Iwundlu likaNkulunkulu elivulayo kungabikho ovalayo. Namhlanje bazalwa, yonke iminyango empilweni zethu evaliwe, abanye abantu abazi, abazi nanokuthi kuvalwe muphi umnyango, akazi nanokuthi ngivalelwe noma ngivalelwa. Lalela ngikutshe, ufanelwe. Why babusabela lusho njalo? Ngisho ngoba uma uzalwa we, wazalwa ufumbethe, wazalwa izandla zakho zivaliwe. Wena kahle kahle izandla zakho na ufika emhlabeni zivaliwe, ingoba wawuphethe izinto okwakumele uzophila ngazo emhlabeni, izinto okwakumele wenze izinto ngazo. Wena kahle kahle wazalwa ubusisiwe. Wena kahle kahle wazalwa unenhlanhla, kodwa iy'nhlanhla zakho zathathwa, iy'nhlanhla zakho zebiwa. Namhlanje usokola nje, kunomuntu out there uyashayina ngempilo yakho, uyashayina ngenhlanhla zakho, izinto zimambela kahle, kanti wena wenzi exchange. Abanye iy'nhlanhla zabo abayishi yakula izandawo abahlola kuzo wayohlola wabeka imali wanikeza umuthi kanti sekwenziwa i-exchange lesikhathi wena ushiya bekuthathwa kuwe namhlanje uyasokola umnyango uyanqonqoza akuvuleki namhlanje uyasokola awukwazi ngisho ukuthenga imoto awukwazi ngisho ukuthenga umuzi zayaphi iy'nhlanhla zakho zayaphi into zakho into zakho zantshontshwa isitha kodwa namhlanje singena ngendlovu yangena labavalele khona into zakho siyangena siyafula usho njalo ufakazi weqiniso noma ngabe zalahleka usemncane kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu ngiyafula hayi bobazalwa nanguthixo ethi ngiyavula awuthi into ababili abathathu uthi liyavula izulu namhlanje uyavula uNkulunkulu namhlanje uyavula uthixo namhlanje uyavula uNkulunkulu namhlanje bazalwane lalelani uma uNkulunkulu evula usifaka kwi-new season ngamanye amagama uthi uNkulunkulu forget about your past focus on your future now loko kwalahleka uthi uNkulunkulu ungafokasi kuko wena move on kubeka uya phambili ngoba namhlanje angeke bakwazi ukuvala ngoba nabavala ngapha uNkulunkulu uzovula ngapha bavale ngapha avule ngapha bavale nangapha avule ngapha nangapha bavale avule phezulu nasavule phezulu akekho ongavala uma selivulile izulu ubani bazalwane ongavala uma sesinikwa ihluthulelo ubani ongavala ihluthulelo esiyiphethe ngazo siyafula ngazo siyavala ihluthulelo esiyiphethe ngazo siyafula ngazo hayi kodwa Nkosi yami ihluthulelo esiyiphethe ngazo siyavula ngazo siyavala siphethe ihluthulelo haleluya yini le ihluthulelo ibhayibhile likhuluma ngazo yintlobono yehluthulelo izwi likankulunkulu izwi likathixo izwi ngoba nawuphethe izwi bazalwane kodwa uyephu njabulo mowentwe kodwa ake nibambe nayo into uma uJehova evula into enza ukuthi uNkulunkulu avule izwi olilondile kwabanye abantu uthi umoya ongcwele kufanele balonde izwi balahle izinto abayiphethe kodwa bathathe izwi namhlanje bonke abanezwi noma ngabe lincane nabanamandla amancane kodwa uNkulunkulu namhlanje uyabavulela ngoba balilondile izwi thinta ababili abathathu uthi vula Jehova vula vula Nkosi ulaleleni losisebenza vula Nkosi vula Nkosi vula vula Jehova vula 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 namhlanje yabona kunezinto besikhuluma sikhulume sithi sikhuluma izwi kodwa kungenzeki bekushodi authority kodwa manje lalela lithi iBhayibheli sinikiwe amandla negunya phezu kwabo bonke omoya esukubapha emhlabeni emazulwini kuyaboshwa esukukhulula emhlabeni emazulwini kuyakhululwa tshela umakhelwane namhlanje siyavula hey namhlanje siyangena kudala abathakathi bavala into zenu namhlanje siyokhuluma izwi phezu kwesimo sakho angazukuthi yini le ofisa uNkulunkulu avule ukhona bangasebenzi siyayivula imisebenzi siyayivula imisebenzi kukhona abasebenzayo kodwa abatholi ma-promotion abatholi ma-increase siyavula i-promotion namhla siyavula i-increase namhla kukhona abanye abadinga iminyango yemishado ukuthi ivuleke bavalile abathakathi ingane zomakhelwane ziyashada ingane zo-anti ziyashada wena do kodwa namhlanje siyavula vula Jehova vula Nkosi vula vula Nkosi vula Nkosi namhlanje vula moya longcwele namhlanje hallelujah
Jesus
kunabantu odala abathandaza nabantu abadala abazila usilile wazila ukudla wafasta wathandaza kodwa kwenzeki lalela lalela lendayi ukwenzeka ngamandla it is not by power neither by might but by the spirit of the living God is the spirit of the living God that is gonna open doors for you kodwa bazalwane bakhona bangizwayo na ngithi mina amandla kaNkulunkulu azovula izwi lobufakazi elizokuvulela izwi likaNkulunkulu sizokhuluma namhlanje sizokhuluma neminyango eqinile yensimbi ngoba abanye bavalelwe ngomnyango wensimbi abanye kuboshwe okhiya bahlanganiswa okhiya wafaka umuthi kwakhulunywa kwathiwa kangaphumeleli lo akaba namabhadi lo akaba neyikhwakhwalala lo kodwa namhlanje zonke yonke iminyango bonke okhiye abavala impilo yakho bazoqhuma bazodubula noma ngabe bangaphansi kolwandle bazodubula ngaphansi kolwandle ngoba usefikile ufakazi weqiniso umavula kuvaliwe umavala angabikho vala akophinde uthi into bakhelwane uthi fula Jehova fula fula Nkosi fula fula baba fula sesiyothandaza namhlanje siyafula sesikwenzile Nkosi othe sikwenze sesilindele wena moyo ongcwe awuthinta ababili uthi fula Jehova fula kwangathi uNkulunkulu namhlanje angamangaza abantu ngale nkonzo yanamhlanje yokuvulwa kweminyango kunabantu abazovulela iminyango emsebenzi la kunabantu abazovulela iminyango emayunivesithi la kunabantu abayovulela iminyango yamabhizinisi la kunabantu abayovulela iminyango yemishado la hayi fula Jehova fula asiphakamele ngenyawo funa siyovula asiphakamele ngenyawo sesiyovula moyo ongcwele glory to Jesus sesiyofuna usho kanjena ufakazi kweqiniso ovulayo kungabikho ovalayo novalayo kungabikho ovulayo namhlanje Nkosi mkhuleko wethu munye vula Jehova yonke iminyango evalwa isitha evalwa bathakathi evalwa baloyi evalwa izimfamona fula Jehova fula kunabantu abasivalela abanye basambele zangomeni abanye basambele inyangeni abanye basambele kubathandaza abanye basambele kubathakathi abanye basambele kubaloyi bayofana into zethu kodwa namhlanje Jehova shintsha izinto shintsha ukwenza Kulula imisebenzi yethu. Kulula amandla ethu. Kulula Nkosi. Abanye kuvalwa izipho zikamoya. Abanye bebashumayela. Abanye bebathandaza. Abanye bebembesikhaleni. Abanye bebaphiwishwi. Ngaphezulu intshontshiwe. Jehova. Vula. 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 Vula Nkosi. Vula Jehova. Abanye abasebenzi sakuphela iminyaka eminingi abasebenzi iba nomusa Nkosi vula iminyango yemisebenzi vula iminyango yemishado vula iminyango yezimali abanye bayagula vula iminyango yempiliso vula Jehova vula Nkosi vula moyo oyinkwele vula fakazi weqiniso We need your power.
Jesus.
We need your power.
Jesus.
We need your power.
Jesus.
We need your authority.
Jesus.
We need your authority, Lord.
Jesus.
Open up Jehovah.
Jesus.
Open up Jehovah.
Jesus.
Scatter all our enemies.
Oh, yes, Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Says your tandas. Says your fool. Get come on the chest. Get come on the chest. Says your fool.
Glory to Jesus.
Hey.
Glory to Jesus.
Glory to Jesus. Fool.
Yes, Jesus. Yes.
Zihini na ishutulelo Yesu likaNkulunkulu Yesu langosi Aniti Bible isiphethe ishutulelo Kodwa niti siphethe ishutulelo
Hallelujah
Hallelujah Yonke iminyango Spiritually Efanekile I command every door.
What is?
I command every door.
What is?
Doors of brass.
Oh, hallelujah.
Doors of steel.
Oh, hallelujah.
Doors of iron.
Yes, Lord.
Doors of wood.
Glory to Jesus.
I command you now.
Yes, Jesus.
To open up.
Jesus.
To open up.
Jesus.
In the name of Jesus.
Jesus.
Doors of steel.
Jesus.
I command you now.
Jesus.
To open up in the name of Jesus. 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 Yonke iminyango. Ngisho neminyango yentsimbi. Ayivuleke. 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 Ngisho amandla.
Jesus,
I am
Samantha.
I am Samantha. I am Samantha. I am your joy.
Oh, hallelujah.
Oh,
oh, hallelujah.
Oh,
oh, hallelujah.
Oh,
oh, hallelujah.
Oh,
oh, hallelujah.
The power
of Jesus
from above.
Jesus.
The power.
Oh, hallelujah.
From above.
Hallelujah.
From above,
hallelujah.
Every door,
Jesus,
opening up now.
Jesus,
every door,
Jesus,
that are closed by the devil,
hallelujah.
That are closed by witches,
hallelujah.
That are closed by demons,
Jesus,
every door,
Jesus, yes, Lord,
yes, Lord. Look at me now, ever lost Satan. Look at me now, ever lost my Timo. Look at me now, ever lost my Tara. Look at me now,
evalwa balo iyafuneka manje 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 in the name of Jesus 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 hey iminyango evalwa izimfemona iminyango evalwa balo iminyango evalwa ekhaya lakini iyafuneka 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 wasandamababa wasandamakusha sandamakosata akosayizandla zakho funa manje funa manje abafuna umsebenzi abafune ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu abafuna imishado abafuna manje ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu abafuna manje abafuna manje abanezimali eziboshiwe abayikhulule manje abafuna manje azishi imithi yamathaka azishi into zamathaka azishi into zamalolo azishi into zamadimoni ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu osanda bakora ikhando mokosa iyabasaya shayizandla ufuna umlomo vula vula nawukamandla nalugqobo nalugqobo likankulunkulu nani nangamandla kankulunkulu nawa nangayomthinta nawayomthinta lapha nawayomthinta kuyafuneka 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 yizwa iminyango eminye seyirusile ngizwa kuthi ngizwa kuthi iyafuneka
Yes, Jesus.
Yikatapa.
Yes, Jesus.
Yikatatatata.
Yes, Jesus.
Yipakushatana.
Yes, Jesus.
Inanondobos.
Yes, Jesus.
Iyababos.
Yes, Jesus.
Enanokos.
Oh, hallelujah.
Yandalabos.
Oh, hallelujah.
Iyabababos.
Oh, hallelujah.
Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes. Rekemondo nobosa. Oh yes, something is happening now. Something is happening in the spirit right now. Something is happening now in the realm of the spirit.
Hallelujah.
I command doors that are closed by witches to open up right now. I command every doors that are closed by demons to open up right now. In the name of Jesus. 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 Susanna, Susanna, Susanna. Susanna, Susanna. Yela makosa.
Thank you, Jesus.
Glory to
Jesus. Glory to Jesus.
Shai zanda zako
funumlo. Glory to Jesus.
Glory
to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus.
Shandana na makosa.
Glory to Jesus.
Reketanemos.
Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus.
Shine in his hand like a coof. Ukashuki Zibop. Kufulegi Minyango. Shine his hand as Kulukulu. Emhlabeni nasemazulwini
emhlabeni Ela babassa Yanda la boss Yanda la boss Yama babassa ketara Rika pasokoto shata Ikando sokoma Yama boss ya Ekato rando kosata paya Rekete posse ketene boss Reketalia makusha tapakadosa Shandana namakuta kados Libos kamando sete libia Ekadosa kabrosa Ekabrokotosa tapa Ebrakadusha tela makuta Ikotopokosa tapa Inabababa shiketele besa Ikadoso kotota Ikatototototo posaya Shaizanga zaku bongo mulungu Oh glory to Jesus Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Se siyo vala. Besi vula. Yonke minyango. Ebe ivalwe isithe. Kuna minye minyango evulekile. Empilweni zethu. Okufanele ngabe ivalekile. Iminyango yenhlupheko. Siyo ivala. Iminyango yokuswela. Siyo ivala. Iminyango yokungashadi. Siyo ivala. Iminyango yokungaphumeleli siyayivala manje. Eminye iminyango siyayivala. Yonke iminyango yezinto ezimbi siyavala. Sasivulile yonke iminyango emihle. Ake nishale uNkulunkulu ihlombe elikhulu egameni likaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Yonke iminyango yokudonsa kanzima. Yonke iminyango yenhlupheko. Ngiyabonga bazalwane ngenza ukuthi ngibe strong kakhulu ngibe namandla kakhulu ake niphinde nishaye izandla anyafa ngibona manje ngishaye izandla ngiphuza ngenza ukuthi ngibe strong kakhulu sesiyofana ke manje all doors of suffering all doors of toiling all doors of struggling all doors of lacking Yonke leyo minyango siyafala. Are you ready now? Come on, church, are you ready now? South Beach, are you ready? Yonke minyango yamaphathi, minyango yezinto ezimbi ezikwehlelayo siyafala manje. Are you ready? Come on, South Beach, are you ready? Say, Father, in the name of Jesus, right now, we are closing all evil doors. In the name of Jesus, every every doors that are opened by the enemy against our lives, in the name of Jesus, we are shutting them now. We are shutting those doors in the name of Jesus. We declare, we decree, in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Shayzanta fana yoki minyange mibi. Minyango yentlupheko. Minyango yokuswela. Minyango yokungasebenzi. Minyango yokungabi nemali. Minyango yokungabi namoto. Minyango yokungabi nabuzi. Minyango yokungasebenzi. Vala! 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 In the name of Jesus. Vala yonke iminyango emibi. Vala. Shayizandlu vala. Shayizandlu vala. Shayizandlu vala. Babekhambeni likaJesu. Yonke iminyango yamadimoni. Yonke iminyango kaSatha. Yonke iminyango yabathakathi. Yonke iminyango yabaloyi. Egameni likaJesu. Siyayivala manje. Yonke iminyango emibi. Iminyango yentlupheko. Iminyango baba yokutshontsha imali. Siyayivala. Ngegama likaJesu. WaseNazaretha, iminyango yezifo siyayivala, iminyango yamabhadi, iminyango yekhwakhwalala siyayivala, in the name of Jesus, 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 all evil doors, we shut them down, we shut them down, we shut them down. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, doors of sicknesses and disease, doors of curses, in the mighty name of Jesus, we shut them down. In the name of Jesus, doors of witchcraft, we shut them down. In the name of Jesus, Father, we declare, Father, we decree, in the mighty name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. In the mighty name of Jesus, Lipa Kushata Lamasa, Luba Kushanteke, Luba Sikabaya, Luba Sikabaya, Luba Sekandereya, Luba Bababosa, Luba Bababasanda, Rekekeketeke, Ripa Papasata. Repeke sikata, yonda la bossa, yanda de bossa. Yes, Lord, yes, yes, Jesus, yes, Jesus. Shaisanda zakora kudubesiamo. Oh, glory, glory, glory. Glory to Jesus. Rende la bossa tene. Rende la mama mama baya. Yanda la bossita. Ela masse kiba. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Shayzanda zakho kakhulu baba uNkulunkulu. Le minyango esiqeda ukuyivala. Eminye yayo lesikhathi ivuleka. Kwavuleka izifo zangena emzimbeni wakho. Vuleka inhlupheko yangena ekhala kini. Right now, you are going to deliver yourself.
the name of Jesus. So you think also deliver us in the name of Jesus. You beg his hand as I go saga right the candle. You beg his candle after swing. Then says the ashes. Bakonabaso Banjamanta and Kuluku. In the name of Jesus. Bangalima Laband. Gifuna wena. Funa wena. Lambele wena. Lambele wena. Nange.
See you.
Beki sanda sako sako rate kandana. Beki ska left swing sako. Command every sorcerer. Every spirit. Every demon. I command you in the name of Jesus Christ of Nazareth to leave that body now. I command your sicknesses. I command your disease. I command your spell. In the name of Jesus. You demons, listen to me now. Get out of that body right now. Get out of that house right now. Get out of that car right now. Get out of that place right now. I command you in the name of Jesus. Get out. Get out. Get out. Lose them now. Set them free now. Lose them now. Lose them now. Every demon. Every spirit. Demon of Tagat. Demon of Lord. Moya Madabanga Seko. Get out right now. Pumani kuna mizimba. Pumani mizini yabo. Pumani msebenzini yabo. Pumani nganeni zabo. In the name of Jesus. Ngizonibalela ku-7. Nangifika ku-7. Nithathe ikhwama zenu, nithathe imithi yenu, niyaphuma. Nithathe izifo zenu, niyaphuma. In the name of Jesus. Get ready now. When I say one, you say fire. When I say two, you shout fire. That's a figure to 7. We are done to fire. That's a shy sandry attenders. Get ready now. Get ready now. Zonkito Zakei Boshiwe. Ziakululaga right now. Zonkito Zakei Faliwe Ne Falelwe. Ziafulega right now, ziafulega right now. In the name of Jesus. Abanyagalandi chantayabe matune. Abanyagalandi chantayabo. Kubatagata ba 7 zangai. ngegama lenkosi uJesu. Get ready now, get ready now, get ready now, get ready now, get ready now. Wow! Come on, church, come on, church. All of us, all of us. I need your power, I need your power, I need your energy now. Wow! Two! Three! Four! Five! Six! Seven! Yes! Yes! Yes, Jesus! Yes, Jesus! Yes, Jesus! Break every chain! Break every shackles! Break every spirit! In the name of Jesus! Set your people free! In the name of Jesus! Set them free now! Set them free now! Set them free now! Set them free now! Set them free! Set them free! Set them free! Say Sancho Fulum Lama Messiabo! Say Sancho Mamu Kulubu! Sekataba Baba! Sekatatatatatate! Sekatatatatatate! Shapakapo Sekata! Lipa Satana Makosate! Lipa Sikata Matosai! Libos Kamando Robosa! Reke pesante rikaba, ulaba baba sikelebe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Deliver us in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Be free now. Be free now. Be delivered now. Be delivered right now. In Jesus' mighty name. Shana Mandoba Bosi. Sana na ma ba 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 ya. Sana ba 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 ba. Atmosphere yokhuleka. Ake sikhuleke nthina sonke sikhuleke inkonzo yakusasa egameni leNkosi uJesu. Sekulekele nenkonzo enkulu ezayo Women Conference egameni leNkosi uJesu. Kunamandla engwezwayo phakathi kwale ndawo. Ake sishaye izandla sivule umlomo sikhulekele inkonzo yakusasa. Come on, everybody pray now. Everybody pray. Baba egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezu kwawo wonke amagama. La inkonzo yakusasa simelana nemimoya. Simelana namadimoni uNkulunkulu wethu. Baba sifafaza igazi likaJesu kuyo yonke le ndawo. Baba siyakhuleka siyababiza abantu sikhulula zonke iy'bopho ezibabophile siyayiqashula uNkulunkulu ophilayo. Baba siyababiza eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho egameni elingaphezu kwawo wonke amagama. Baba siphuphisa imithi yabathaka. Baba egameni likaJesu sidedela umlilo kuyo yonke le building. Ziyasha into zamathaka, ziyasha into zabalungu ngegama likaJesu. Baba kuma-pavement egameni likaJesu. Baba kuma-parking egameni likaJesu. Ela makhosatabaya sithumela umlilo, sithumela igazi. Igazi likaJesu, igazi likaJesu, igazi likaJesu,
imimoya yayichitho zabathakathi back to the sender imimoya yayichitho ibuya lamuva ngegama likaJesu imimoya ekhwakhwalana ibuya lamuva ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu lalelani nabathakathi thathani into zenu thathani imithi yenu thathani iyichitho zenu thathani iyikhwakhwalala zenu thathani iinyama zenu in the name of Jesus 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 baba wethu namandla nayo inkonzo yomama siyayikhulekela unkulunkulu wethu egambeni likajesu ibusisa dwala baba ithwale badonsa abantu bakho ngegama likajesu wasenazaretha shiva makhosa shiva mabondolobobosa shiva mababamsike shiva mabababosa baba siyabonga duma amandla ubukhosi bonke baba sithi bungobakho in Jesus mighty blessed name awushaya izandla zakho kakhulu besiyabonga shaya izandla ubonga unkulunkulu akube lona lo afuna umlomo wakhe besiyabonga fundisa umncwango obuzo khuleka usibongele ngegama likajesu shaya izandla ubonga akube lona lo abonga thandaza mfundisi
uyinkosi emhlabeni uyinkosi nangaphansi kolwandle uyinkosi nasemazulwini baba nangalesi sikhathi sisamile kule ndawo sibabaza ubukhulu begama lakho sithi sinayo omunye unkulunkulu ongafaniswa nawe moya ongcwele sibonga ukukhuluma kahle kule ndawo baba sibonga ukuvuleka kweminyaka ey'mpilweni zethu baba sibonga ukubuyiselwa kokhiye kade sebelahlekileyo moyangcwele nangalesi sikhathi sithi thatha indawo thatha udumo udumo neyibongo okufanele unkulunkulu wethu omuhle asinalo elinye ithemba asinayo omunye unkulunkulu ongafaniswa nawe sisho njalo baba sithi wahlukile futhi awunakulinganiswa sithi baba hambahamba phakathi kwale ndawo moya ngcwele hambahamba phakathi kweyimpilo zethu moya ngcwele sibonakalise phasi kweyimpilo zethu baba sibonakalise phasi kwamakhaya ethu sithi asinayo omunye unkulunkulu ongafaniswa nawo sithi asinalo elinye ithemba elingalinganiswa nawo sithi nangalesi sikhathi-ke unkulunkulu wethu omuhle sithi udumo neyibongo okufanele thatha indawo kankulunkulu wethu omuhle in the mighty name of Jesus Christ baba we pray amen and amen.
Thank you Jesus. Asimshali izandla kakhulu uNkulunkulu egameni leNkosi. Ake sala uNkulunkulu izandla ngayo yonke iminyango evulekile. Awamuhle Nkosi. Wamuhle uNkulunkulu ake nimshali ihlombe elikhulu. Praise the Lord. So beg izandla kuwo wonke umuntu okhona kule ndawo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyakhonza kusasa. Kusasa lokho kusayo iyaqhubeka inkonzo yethu 7 o'clock. Ekuseni la iyaqala inkonzo. Mayithi nje lapho ku 6 past 6 kunenkonzo ye-intercession. Intercession kuyathandazwa kukhulekwe, kukhulekelwe inkonzo. Ishilo ke bazalwane ukuthi sesiphakamisile eThekwini siyaphakampela manje siyakhuleka impela manje siyalwa ngako konke siyalwa victory belongs to Jesus hallelujah mshaleni izandla uNkulunkulu kakhulu egameni leNkosi singabe sisahlala phansi asiphakameni ngezinyawo egameni leNkosi uJesu khona phakathi kwethu yini kodwa mfundisi ngicela uthandaze nami ngidinga uJesu angisendisiwe kodwa ngikhona enkonzweni bangabukhona kubungakayikhethe inkosi kubungakamabukela uJesu ngiyacela ukuthi phamsisanda sakho la ukhona
sifuna ukukhuleka nawe sikwamukalise inkosi uJesu. Hallelujah. Sisindisiwe sonke. Nonke nisindisiwe. Angisiboni isandla. Nisindisiwe nonke bangcwele. Wow. Ake nishale uNkulunkulu elikhulu ihlombe sime ngenyawo. Sishale umoya ongcwele izandla ukuthi wonke umuntu ogcwele kulendlu sindisiwe. Siyabonga kakhulu ke egameni leNkosi abomama bayazi ke neyintombi kunale nkonzo enkulu ngo-August. Asiloko sikhiphani ke siloko sikhipha imali ye-transport egameni leNkosi Yesu. Inkosi yami mina lo benze iphutha bengicabanga ukuthi i-9 zingomgqibelo kanti vele i-9 zingolwesihlanu. So loko kusho ukuthi ke asizi ukuba nawo u-626 sizoba vele straight kwinkonzo yomama egoli nje mayithi 9 o'clock ekuseni iyaqala mayithi njengabo-3 iyobe seyiphumile. Abomama ngiyabazi phela fana ubanikeza isikhathi banento ey'ningi-ke inkosi yami omama egameni lenkosi fana bathi baphanyana isikhathi. So asikho-ke isidingo vele singakhuphuka ngo-12 kodwa kushaya u-7 sobe sesifikile egoli vele sishaye ihanentrech singabe sisalala. Kodwa uma ngabe sobhukhile kulungile mzalwane, uzolala egoli uzokwehla ngomgqibelo noma uzokwehla ngesonto. Ayibongwe inkosi. Inkosi ka-626 angeke ibe khona ngoba sibukele ukuthi or nithini bazalwane ibe khona. Ake ngizwe nina nizokwazi ukubamba inkonzo emini ebuye nihlale u-626 angeke. Cha, nami bese ngishilo ukuthi nobe ni-strong egameni. So kuzoba nje inkonzo ezoqala nje ngo-9 o'clock ekuseni bathi nje lapho kubo 2 past 2 iyobe siphelile. Abaphindele eThekwini baphindele eThekwini, baphindele eMhlathuze baphindele eMhlathuze, abaphindele eMthatha baphindele eMthatha, abaqhamuka kwezinye iindawo bompumalanga baphindela emumva nabo egameni lenkosi. Mshaleni izandla uNkulunkulu kuyezwakala. Asiphakameni ngenyawo sengiyothinta abantu ngezandla. UNkulunkulu sekwenzile umsebenzi omkhulu egameni lenkosi. Ngicela nishale izandla inkosi. Ngiyacela ke kusasa Sunday, ngiyacela bazalwane asivukeni sokubusika. Ngiyacela kakhulu ukuthi sivuke impela, especially thina la eThekwini asivukeni kakhulu. Nami kwenza ukuthi ngibe nesikhathi enough sokuthi ngishare izwi lenkosi, ngibuye ngikhulekele abantu. Kodwa uma nifika late nami sengizoshumela kuphela, ngingasazibeki izandla ngoba isikhathi sobe singasavumi. Kodwa uma nisibambile isikhathi nami ngizokwazi ukuthi ngikwenze konke okufanele ukuthi ngikwenze. Mshaleni izandla uThixo kakhulu. God bless you. Asiphakameni ngezinyawo zethu egameni lenkosi bese siyeza amalayini abo 2. Abanye bazoqhamuka ngapha, abanye baqhamuke ngapha, bese ngibeka izandla egameni lenkosi uJesu umNazaretho ongcwele. Mfundisi usanele buya uzothandaza egameni lenkosi uJesu. Usebongile umfundisi uMncwango, sikhulekele inceku. Glory to Jesus. Asivaleni amehlo siphakamise izandla zethu.
Baba wethu lo ongcwele, Baba wethu lo ophilayo, Baba egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha, ekuseni Nkulunkulu wethu onamandla onke, sibongile Nkulunkulu wethu ongcwele, sibongile Nkulunkulu wethu onamandla onke, sibongile Nkulunkulu wethu onamandla ukuthi ibopho Nkulunkulu wethu ongcwele zikashukile Nkulunkulu wethu namandla. Sibongile Nkulunkulu wethu namandla onke ukuthi Nkulunkulu wethu namandla ukungena kwethu phakathi kwalendawo akufani Nkulunkulu wethu namandla nokuphuma kwethu. Baba wethu ingcwele, sibongile Nkulunkulu wethu namandla ukuthi ibopho ikashukile. Baba wethu namandla, Baba wethu ingcwele,
Simokile Kulukulu wathoyikhwane Simokile kusani Kulukulu wathonamandla Silanduspune Kamanya ngamanya sasipume kusani Kulukulu wathonamandla Siyabonga baba wathoyikhwane Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Siyabonga baba wathoyikhwane Baba wathonamandla Siyabonga kusani Kulukulu wathonamandla ukuthi bapho siyakasuka iminyango Baba wathonamandla iyafuneka eyimpilweni zethu Baba wathonamandla namaotha Kulukulu wathonamandla Baba wathoyikhwane amelana neyimpilo zethu Baba wathonamandla Simokile ukutaphihlikile in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus oh siyabonga nkulunkulu wethu onamandla siyabonga nkulunkulu wethu ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha udumo lonke nezibongo baba wethu ongcwele impela kufanele ubukhosi namandla impela kungokwakho ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele in Jesus mighty name Father we thank you amen
Baba siyabonga bonke kwenzileyo nalokho kunyokuhlo kusayo Oh baba siyabonga akonke okwenzileyo nalokho kunyokuhlo kusayo Baba siyabonga baba Oh
oh kwathile
Oh
nalo khoku yobu shamusayo
Baba siyabonga baba
Yeah.